Molweni, igama lam ndingakhona Mxathule. Make senze ke ngoku ingxaki ngokukhawuleza. Sishushubeze, sitshintshe i-fractions sizise kwi-percentages, senze njalo nokutshintsha i-percentages sizise kwi-fractions. Sizemveni koko sigqibele ke ngezona ngxaki esisawuzenza. Okokuqala, masitshintshe u-5 ongaphezu ka-24. Sifuna ke ukuyisa kwi-percentage. Ndiye ke ndithanda ukuthi ndiyise kwi-decimals ngoba zona ziyenza ibe lula ukuyisa kwi-percentage. Iqondile ke. Uyisa ke kwi-decimal ngokwahlula i-denominator nge-numerator. Uthi ke u-5 umahlula ngo-24. Masithi ke ngoku sahlule. U-24 uya ku-25 kangaphi? Uya ku-5 kangaphi? Masenze ke o-0 ngapha kuka-5, sibeke ichaphaza, senze o-0 ngapha kwelo chaphaza. Sibeke nechaphaza lethu pha phezulu. Masiqalise ngoku ukubala. U-24 uya ku-5 kayi-0, akayi nje tu. Sihlise u-0. Sithi u-5 uthabathe u-0 ngu-5. Sehlise u-0 lo u-0. Sithi u-24 uyangaphi ku-50, uya kabini ke. Sithi u-2 umphindaphinde ngo-24 u-2 times 4 ngu-8, u-2 times 2 ngu-4. Size ke ngoku sithabathe sithi u-50 uthabathe u-48 ngu-2. Wehlise futhi ke ngoku omnye waba-0 bethu. Uzawuqhubeka nokwehlisa o-0 de ke ngoku singabi nanto eshiyekileyo. Wehlisa omnye u-0 uthi u-24 uyahambi ku-20. Hayi, akayitu kaloku, uyakayi-0, sibhale u-0. Sithi u-0 umphindaphinde ngo-24 ngu-0. Sithi u-20 uthabathe u-0 ngu-20. Siphinde sehlise futhi kwakho omnye u-0. Ndibhale ngo-purple ke ngoku. Sithi u-24 uya ku-200. Uya kangaphi ku-200? U-24 uya ku-200 kayi-8. Kayi-8. Okanye, uya kayi-8. Kayi-8. Sithi ke ngoku u-8 umphindaphinde ngu-32. Sithi 8 times 2 ngu-16. Umdibanise no-3 ngu-19. Iya kayi-8. U-200 ke ngoku uthabathe u-192, loo nto ngu-8. Wehlise omnye u-0 futhi kwakho. Sihlise u-0. Sithi ke ngoku u-24 uyangaphi ku-80? Uya kathathu. Uya kathathu. U-3 umphindaphinde ngo-4 ngu-12. Ushiyeke no-1 u-3 times 2 ngu-6. Sibe no-70. 72. Sibe nomnye u-80. Siphinde sehlise omnye u-0. Siphinde sehlise omnye u-0. Sibe nomnye u-80 kwakho. U-24 uzawuya kayi-3. Andinoba uyaqaphela ke ngokuba izawuqhubekeka nokuziphindaphinda le nto. O-3 ke ngoku baza baninzi. Sithi ke ngoku u-5 phezu ka-24. Noma siqhubekeke noyenza izawuphindaphinda ibe ngoo-3 abalithotho abaninzi. Baninzi. So sawuphela ke ngoku phaya. U-5 ongaphezu ka-24 okanye umahlule ngu-24 ngu-0.2083333303 abaninzi abaphindaphinda nayo. Size ke ngoku sise kwi-percentage. Eli gama lithi percentage ke u-percent, masiyohlule kabini sithi u-per no-cent. U-cent ke uphuma kwigama lika-100. Uthetha u-100. So ke ngoku u-percent uthetha o-100 omnye. Yintoni ke ngoku lesinayo? U-100 ke linani elipheleleyo. Enye indlela ke yoyijonga iyafana nokuthi ifana nokuthi le decimal iyafana nokuthi u 0.2083 ephindephinde neyo o 3 iyalingana nokuthi 20.83 ongaphansi kuka 100. Ngaba 100 ke isinabo. Okanye ungathi uthi 20.83% iyafana. Ziyafana, ziyalingana. Indlela ke ekhawulezileyo yokucinga, ungaphindaphinda u 0.2083333 ngo-100 uzofumana le nto inye ke u 20.83. Makhe sisame ke ngoku senze enye, sitshintshe i-percentage siyise kwiqhezu i-fraction. Masithi ke ngoku sino-16%. Khumbula ke le nto ithetha ukuba u 16 ngo-100 omnye, 16 ngo-100 percent. U 16 ke ongaphantsi ongaphezulu ka 100 uyafana no 16, uyafana no 4 ongaphezu kuka 21. U 16 ongaphezulu ka 100 uyafana no 4 ongaphezu kwa 25. Asidlule ke ngoku, sigqibile ukuzivocavoca, masidlule siye ke ngoku kwiingxaki zamanyana. Bathi umabonakude iTV ekuthengiswa ikwisele yehle ngo-35% futhi inexabiso elitsha $195. Belisithini ixabiso layo phambi kokuba ibe kwisele? Masithe ke ngoku usale u-X lixabiso phambi kwisele. Xa ususa u-35% ke kwelo xabiso, inexabiso elitsha eling-$195. Masithi u-X uthabathe u-35%. U-X ke ngu-0.35, uyafana no-35%. Uba ke ndithatha u-35%, ndithabathe u-35% ka-X, ndiza kufumana ke $195. Ngoku ke loo nto isixelela loo nto. Masike ngosambusombulelele u-X. Sizawuthi u-X sithi 1X thabatha u-0.35X. Loo nto izawuba ke ngu-0.65X. Ngu-0.65. Ubhale no-X kungamlibana. Sithi ke ngoku, sithi u-0.65 ulingana no-195. Ngoku ke ungohlula amacala omabini e-equation. Ukhumbule i-equation lesiyenzayo. Okay, andifuni uyenza njengenantsiki, njengeqhezu. Sino-65 ongaphezulu kwa-100x ulingana no-195. Singaphindaphinda ke amacala omabini ale equation ngenani lawo. Kodwa mandiqale ngokuthi ndiyenze belula, ndisimplify eli qhezu. Ndingohlula ke lamanani omabini ngo-5, ibe ngu-13 ongaphezulu kuka-20. U-13 ongaphezulu ka-20x ulingana no-195. Ngoku ke ngoku singaphindaphinda amanani ngenani lawo. Sithi u-20 ongaphezulu ka-13 umphindaphinde nalaa nto ulingana no-195, umphindaphinde ngo-20 ongaphezulu ka-13. Ezi ke ziyahlabana, sishiyeke no-x ulingana no-195 umphindaphinde ngo-20 ongaphezu ka-13. Masithathe ke i-calculator sizokhawulezisa siyibale. Sizawuthi 195 umphindaphinde ngo-20 umahlule ngo-13 ulingana no-$300. Loo nto ke ilingana no-$300. Injalo ke uba uyaqaphela ku-195 uyakwazi ukwahluleka ngo-13. So ke ngoku loo nto ithetha uba ixabiso lokuqala ngaphandle kweseyile ibingu-$300 xa kuthathwe u-35% ku-$300 ku-105%, uzawube ushiyeke ngoku no-$195. Lixabiso lethu ngoku phambi kweseyile. Masidlule senze enye umsebenzi. Bathi ke kwivenkile enye umsebenzi kwivenkile umsebenzi ubhatalwa i-19.50 ngeyure enye. Uba usebenzisa unyaka wonke, uba usebenze unyaka wonke ufumana umvuzo wamalini. Namhlanje ke wenza u-9.50. Uba usebenze iinyanga eziyi-12 ke masimdibanise u-12%. Sidibanise u-12% umphindaphinde ngo-950. Yimali yakhe ke ngoku xa seyinyusiwe leyo sizama uyifumana apha. Singayijonga ke nangale ndlela sithi u-9.50, 9.50 umdibanise no-0.12 umphindaphinde ngo-950. Le nto ke iyafana nokuthi u-1 umphindaphinde ngo-950, umphindaphinde ngo-0.12, umphindaphinde ngo-950. Le nto iyafana nokuthi 1.12, madibanise mandenze ngenye ikhala omnye umbala. Sidibanisa ke ezi zinto ndibhale umce ngaphantsi kunaso. Uyiphindaphinde, phindaphinde ngo-950. Sikhulisa ke u-950 ngo-12%. Sithi ke u-950 sowunaye nalo 12% iza kulingana nenani lethu ke elitsha. Masithi ke ngosiphindaphinde. Masithi u-950 umphindaphinde ngo-1.12. U-2 umphindaphinde ngo-0 ngu-0. U-2 umphindaphinde ngo-5 ngu-10. U-2 yena umphindaphinde ngo-9 ngu-18. Umdibaniso u-1 ibe ngu-19. Sibe ke ngoku u-0 apha. Sithi u-1 umphindaphinde ngo-0 ngomnye u-0. U-1 umphindaphinde ngo-5 ngu-5. U-1 umphindaphinde ngo-9 ngu-9. Sibe ke u-0 ababini ke ngoku. Sithi u-1 umphindaphinde ngo-0 ngu-0. Umphindaphinde ngo-5 ngu-5. U-1 umphindaphinde ngo-9. Ku-9 singadibanisa ke ngoku o-0 o-0 umdibanise nomnye u-0 ngu-0. U-9 umdibanise no-5 ngo-14. U-2 umdibanise no-9 ngu-11. Uthi umdibanise no-5 ibe ngu-16. U-1 umdibanise no-9 ibe ngu-10. Ngoku ngoku sibala amanani e-decimal sino 1, 2, 3, 4 amanani angapha kwi-decimal. Ngoku ke ngoku impendulo yethu sibethi 1, 2, 3, 4 amanani angapha kwi-decimal. Loo nto ithetha uba ke ngoku umvuzo wakho omtsha izawuba ngu-$10.64 ngeyure eyi-1. Nantsika ke ngoku yimvuzo wakhe nge-hour enye. Masenze ke ngoku enye yokugqibela. Sawuthi ke ngoku uvenkile A novenkile B bobabini bathengisa ibhayisekile and ke ngoku bazithenga endaweni enye ngexabiso elinye. Uvenkile A ke unyusa amaxabiso akhe ngo-40%. Loo nto ithetha uba ke ngoku noba uyithenge ngantoni uzayithengisa ngo-40% kunale mali ebethenge ngayo. Abe yena uvenkile B wenyuse eyakhe ngo-250%. Uvenkile B uneseyile esisigxina futhi usoloko ethengisa ehlise amaxabiso wakhe ngo-60%. Yeyiphi ke ngoku ivenkile ethengisa ngcono ngokwamaxabiso? Masithi ke ngoku bobabini bathenga u-X lixabiso lo mthengisi apho bebethenga ibhayisekile khona ezivenkile. Lixabiso ke iivenkile zozombini abathenga ngazo. iibhayisekile zabo ngexabiso elinye apho emthengini lo bebethenga kuwe. Masiqale apha ku-X size siqale ngebali likavenkile A. Uthini ke ngokuvenkile? Uthengisa ngamalini? Bathengisa ibhayisekile yabo ngo-X umdumanise no-40%, sithi 0.40 ulingana no-40% ka-X ulingana ke no-1.4x. Uthengisa kangako uvenkile A ke. Masize ke ngokub, ub yena unika umdla ke bona ke bona ke banyusa amaxabiso wabo ngo-50% baze bathi bathengisa ngo-250%. Loo nto iyafana ke no-2.5 uphindaphinde ngo-X. Unyuso labo ke lo-100% iyafana nokuthi ungadibanisa omnye u-X ungamohlula ke ngo-100% sifumane u-2.5. Bathi ke ngoku bathengisa ngo-X umdibaniso no-2.5 no-X, loo nto isinika ke ngoku u-3.5x. Lena ke lixabiso labo abathengisa ngalo. Kodwa ke baphinde basuse u-60% kulo 3.5 wabo. Ixabiso ke ngoku labo lamanyani abathengisa ngalo izaba ngu-3.5 umphindaphinde ngexabiso abathenga ngalo kumthengi. Uthabathe u-0.6 okanye u-60% weli xabiso ka-3.5. Eyi, inika umdla. Make sizawuyenza ke le nto, sithi u-1 umphindaphinde ngo-3.5x uthabathe u-0.6 umphindaphinde ngo-3.5x. Loo nto iyafana ke nokuthi 1 uthabathe u-0.6 uphindaphinde ngo-3.5x. Loo nto ke iza kuba ngu-0.4 naba ngu-0.4. Ukususa ke usisa u-60% iyalingana nokuyithengisa ngo-40%. Ile nto siyenzayo ke apha ungathi ke u-60% osuswe uyafana nokuthi 40% uyithengise ngo-40%. Masiphindaphinde ke ngoku. Uba sithatha ke u-3.5 umphindaphinde ngu-0.4, u-4 times 5 ngu-20, u-4 times 3 ngu-12, umdibaniswe no-2 ngu-14. Sinamanani ke amabini ke emva kwe-decimal, amanani amabini qha. Sino-1.4 baza kuyithengisa ke ngo-1.4 X. Ngoku ke zozombini ezivengile zithengisa ngexabiso elinye. Njengoba bebethenge iibhayisekile zabo nge-$100 phaa kwi-supplier, ziyafani amaxabiso abathengisa ngayo. Noma omnye uthe ndisusa u-40%, omnye uthi ndisusa u-60% ku-250, iyafana. Enkosi.